E whakatikatika ana ngā kaimahi hauara o Tāmaki Makaurau ki te kuhu atu ki ngā kura o te rohe, ki te tī taritari atu I te rongoā mo te mate Karawaka. E toru ngā kura I te tonga o Tāmaki, ko otike I ngā kaimahi hauara nei ngā taubira, o aua kura te whāngai ki te pūwero ārai. Nā kia tai mai a rātou taputapu hou mo te tuku I te rongoā ārai nei, ka hora pātu anō rātou ki te maha o ngā kura o te rohe.
For us to go into a school, you're not in a primary care environment where you've got the necessary oxygen resus equipment that's required. So we've ordered that in and we're just waiting for some of that.
I tēnei wā nei, e Iwarau, a whātakau mā whā ngā take Karawaka kua kitea I Tāmaki Makaurau. Ko te kōrero mō te motu whānui, ko tahi mano, ko tahi rau, toru te kau mā tahi ngā kēhi Karawaka.